sifo ekuthiwa i-typhoid fever nokuyisifo-ke esaziyo ukuthi ngathi sihlasela mangalibeka nje phecelezi ngolwasekhaya sifo sohudo. Leso sifo-ke ngiyazi ukuthi mhlampe ungasibeka esithombeni la esifundazweni sekumeleni sibe nokutatazela ngoba zizula ukuthi ey'ndaweni zasemaphandleni noma zasemakhaya engathi sigasela kakhulu kodwa ikhona iy'fundazwe ekuthiwa sesihlasele kakhulu kusona. Mhlawumbe ungaqala usibeke nje esithombeni siyini lesi sifo lesi bese futhi-ke usibeke ukuthi KwaZulu-Natal sekumele nisiqale sibe nenkinga yokutatazela.
Mapisa, isifo se-typhoid isifo njengoba uke washo esiwusifo sohudo. Okokuqala angiveza ukuthi cha KwaZulu-Natal sise-safe okwamanje.
Okay.
Ngithi sise-safe angisho ukuthi si-safe.
Absolutely.
Engenzela ukuthi noma kunjalo akhona ama-precautions vele uma ulalela osizivibe sazosichazela. The best method of healthcare, it's a preventive method.
Okay.
Ngakho leza zinto zokuthi ugeza izandla ebekungazathi seyifika ne-COVID izinto kwakufanele sizenze.
Okay.
Leza zinto ezithi phuza amanzi ahlanzekile engathi kufike ne-COVID izinto kwakufanele sizenze. This time we are even saying abantu abawabilisa amanzi ngaphambi kokuwaphuza.
Okay.
Loko kuqinisekisa ukuthi le bacteria e-cause typhoid izofa namanye kama-bacteria and viruses nawo zo-affecteka. Kodwa okwamanje in our province akekho umuntu osaripotiwe with i-typhoid. I-problem enye enkulu nge-typhoid omunye umuntu uqalwa yilokhu sithi hayi isisu nje siyamkhipha kuyabonakala sekuba nama-complications.
Okay.
Nama-complications ngaba ukuthi inhliziyo ivele ithinteke umuntu ashone masishane. Yingakho-ke sithi siyagqugquzela kubantu siyabancenga ukuthi amanzi abawabilise ikakhulukazi laba basemaphandleni abakha amanzi emfuleni ngaphambi kokuba bawasebenzise abawabilise. Okwesibili, akhona lawo ama-solution asebeke bawanika ukuthi bafake i-amount ethile ye-jiki kuwo lawo manzi ukuze nayo leyo jiki isize ukuwabulala futhi.